Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usenkingeni UMmeli obhekane necala lokubulawa kuka Senzo Meyiwa ingunizinti we Orlando Pirates. Sanibona nginibengelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi landolo khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamwelekele igama lami ngusibonga konke wakandwandwe mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Futhi kumshubele uMmeli womndeni ka Senzo Meyiwa advocate Melesela Tefo uthi ngokhona abathile abazama kumphoqa ukuba hoxe kusizeni umndeni kamufi ekutholeni iqiniso. Uthefo uthi usithwalile isiphambano ngalolu daba uthi sengize ngaphoqa ukuthi ngiliyeke lona lolu daba uthi ngiyabona ukuthi kwesinye isikhathi uma uthule nayo into uthi uzama ukubekezela kuba yinkinga uthi into enzima ukuthi uma ukhuluma uzosizakala yini ngoba kuye ngokuthi ukhuluma nobani lolo daba osuke ulikhuluma njengoba ngisiza abakomeyiwa indaba yemali kuyona inkinga ngeke sikhathazeke kakhulu ngayo uthi kungakho ke akethe ukubasiza mahala ha kodwa ke uthi uyabona kuyanyukela uthi usesebenzisa inkani kukho konke akwenzayo ngoba ufuna kuvela iqiniso ngokufa kwakhe uMeyiwa uthi kulesithangami kube khona nomfoka uMeyiwa onikwe naye ithuba waphinda lokho akekusho phambili ukuthi ababoshiwe abahlangene neze necala icala lokubulawa kukaMeyiwa ligcineke enkantolo ngo-October kulonyaka labe selihlethiselwa uApril wonyaka ozayo bafethu ke mina njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho ngalo lo daba khona lapha kwi section ongibambeke evidweni elandelayo.